malungane case engani engahambe
kwenzakalani ngani
bayibeletha nge-2017 nge-13 August esibhedlele King George ngisesila mangifika lapha ngafika sengivele sengisikwa ngafika ngaya ehodini wafika udokotela wangi-check-a amanzi ayesephumile vele udokotela wangi-check-a make ngi-check-a wathi ingane ishonile ina-72 hours ishonele esiswini ufake kwi-scan wasephinde wathi ngathi mina cha ngiyayizwa ingane yanyakazi wathi cha awukwazi ukusitshela nje thina sikhuluma ngomshini bahamba baya kuthi-scanisa siphezulu nakhosinje bathe kwaku-check-a nakhona wathi sithole sentin so bangithatha bangise-isolation room nabathi ngizohlala khona ngilinde until ngi-30 ngane umuntu onengane eshoni ukuthi sinakasikwa uyalinda ingane isikhulele ngalesa sikhathi kwakungabo-6 bahlala kusukonke ngisikwa ngisikwa ngesikhathi ngisikwa kumane kufika amanesi eshintshana-ke ethi azodla ingane ukuthi isikephi ngoba kufanele ngitete siko-9 meters ngaloku beyi-check-a kanti ngesikhathi beyi-check-a-ke ize ngokuhle ingane ngesikhathi bengi-check-a imini ingena kuyona mase ngabo-11 bangilande odini bangisa phezulu ukuthi nakothe ngizozalela khona ngowathi-ke bangi-operate
niyabatshela ukuthi ngaenyaza
ngoba ngangizwa mina bazange bangifake emabhandini bagcine ngifake esikenini ngahamba-ke ngayo laba bengibelethisela khona ingane ngayibeletha ngabo-12 emini ma ngiyibeletha ingane yaphuma u-TCP but ma iphila yayilimele yayokha igazi yomlomo ngamakhala nangamehlo ilenzi kokulumi lolu lalungaphandle nalolu dabukile yahlala-ke enesar e-high care ithink yahlala boma-2 weeks e-high care babe sebeyikhipha-ke bayiseloyi-care yaqala yadla ngamaphayiphi-ke bafake emakhaleni ngikhama nonibele ngifika base bebhala incwadi bathimbise emacourt sengi-discharge uyoku-check-a khona ngoba ngesikhathi sesibhedlela noma wami wafika ufuna ukwazi ukuthi kwenzakala yigenga wafika bamtshela-ke u-metro hospital wahlangana naye wamtshela u-metro hospital ukuthi bengayazi yena le nto bathi useyazi-ke manje ingane kwabiza labanesi laba bebengibelethisa udokotela lokwakuyena wawumister nightdayinga wayengekho kuseni ngesikhathi sengifike ngesikhathi sengibelethiswa ngabanye amanesi angizange
mnangigcinakelalangangoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
uma mebuza-ke wabese yachaza-ke lo metro wesibhedlela wathi bengaziwe bathi amanesi ingengane ijijele inkaba mina kade ngifake ilou so bathi kade ngifakile kulokhu angiyazi mina ngaze wasebenzisa ngisebenzisa before umjobo lobatimayo bahamba-ke sibeyidishabele ingane ngayisa emakot uma ngifike emakot kwakunencwadi babengibhalele yona bathi ena udokotela a-check-e ingane amehlo ukuthi izokwazi nokuphinda ibone since ibinale nkinga esibhedlela babe sibeyi-check-a lomehlo nasahamba imakhothi njalo nje ayikakwazi ukwenza lokuthi uyahlala kuphela
uyakhulumi
ayiboni ngoba uyakwazi ukuthi ingaklinga kulandeleli ayidle futhi ukudla okuhlumileyo idle ukudla okuthambileyo komazambane lisi yaphapaza
ungakwazi wagcwele nje isibhedlela sakulimazela ingane kwasekwenzeka kanjeke
mantimbalosisengangihlangene naye ngesikhathi sesibhedlela emakhoni waseyangitshela-ke ngalo mele ukuthi
kuhlamala kanjani alo-16 ukwenza
waye esibhedlela naye-ke egula malinga nengane ngoba ngesikhathi ngomdokotela lo wamele wafike wafunda wasebuza ukuthi kwenzakaleni ngengane ngamtshela waseyasho ukuthi yena ubona kubhalweni la efayelini but mina a wathi manje ngenzenjani ngihambe wabuza ukuthi ngiyasebenza ngathi angisebenzi wathi angifuna ummeli ongokwazi ukuthi ngamakhokhelo ongomela ngoba le nto eyenzekileyo lana angiyoni futhi yami kubhedleni kwesibhedlela so ngaphuma-ke ngakhala ngeselisukosilindile-ke masithi ngafokomunye usisi wabuza ukuthi hayi bo ingane kwenzakaleni ngoba yayilimele la ebuseni ngathi ishile asengiyamchazela besikoro wasethi kunommeli amaziyo onesisinaki ohlala la emthabuzo zami ukuhlanganisa naye sikwazi ukuthi wasize enye ingane yayikwi-concept wangichazela nje ngayo wathi mina okay ayikhonqaku angangisiza wese ngihlanganisa naye kusukela lapho bebengihamba ngaleyo mali ngobe mane musesibhedlela imusesibhedlele emusesibhedlele ngoba bebenusa nasuka sisawukana se-ukzn besesibhedlela sey'ngane esisethekini nase-westville nase-albert etool samusa emsa kwi-city scan kwakuthe ulapho ukhuphelwe uhulumente ukuzi-check-a ukuthi lento esikhuluma ngayo ngalo iyibona yini bamusa-ke kwi-city scan bamusa nase-st augustine esiwakuyena lo mini
inkinga-ke sike
inkinga manje akasakhulumi nami akangitshela ama-updates ngibhalela akangiphenduli ugana kamfonela
ngifriday
ngamfonela ma ngifone e-ofisini bayasi angimi uzobuyela kumina ma ngifona efonini yakhe akayibambi ifoni so saya kuye ngojimi besinani esilingane kumye udokotela osecavalion nginayo inamba yabo odokotela ngoba ngangihamba noma wami udokotela ngawasifule ngezinto ey'ningi sangizisho esizisho ngikwazi ngathi umsebenzi phakathi kwi-counselinde kanjani kanjani ngisendele so mase ngibabuza from may sisuka khonapho abasangiphenduli sizisele ngomay ukuhlangana nabo abangiphenduli ukuthi kwenzakalani ngisuaeingane ngiyambhalela ngo-25 September ngambhalela imail akakaze ayiphenduli bengayona okuqala ngiphenze ngifonela nase-ofisini bathi hayi uzobuyela kuzobuyela kuzobuyela ngokuthi sangafonela futhi akayiphenduli Mr. Thomas bekungene bemeli case ngathi uma ngimbhalela ngimbuza emva kwalokho wathi yena akasekho involved i-case usephumile kuyona angisazi ukuthi ngizokhuluma nobani ngobunaida akangiphenduli Mr. Thomas angisakwazi ukukhuluma la ngoba yena akasho kakuukuthi angisekho khona sengisebenza sengiyayisebenze ngisebenzi
nanabantu
ngambhalela incwadi ngathi ngifuna ukushintsha wabe sengisendela i-imeyili lapho leyo imeyili ngayikhipha ngangisatofoza-ke naphezu kwenye sengingaphedrobheni bangikhuphela kwi-imeyili ngaseimeyili yanaphesheni bangikhuphela bangiphrintela so lowo maphepha ngangakwazi ukwasenda ngalesi sikhathi babethi ngikwasende ngaso ngahamba nawo endlini ma ngifika endlini uba bengane wawafika waseyangibuza ukuthi ngiyayi-understanda yini into bayibhalile ngathi mina cha angiyifundanga wathi pho uvuyisanaanza into ngayifundanga wangitshela abantu bathi angibakhulule ukuthi angisayini ngisho ukuthi ingane akekho umuntu into ngiba involved for i-case yale ngane ngaphandle kwa ngase ngibhala mina i-affidavit kuleyo ncwadi babengibhalele ngahamba naye makhosi ngabhala i-affidavit ngasho ukuthi angikwazi ukuyenza leyo nto ukuthi ngithi mina akekho umuntu ongikhuluma nge-case ngaphandle kwami ngoba nginaba nomzali naye babengane futhi i-involved ngaleyo so ngeke ngibakhiphele ngaphandle ngabasendela leyo case ngabe loko ngibafonela-ke ngibatshela ukuthi ngizohamba ngiyekhathini edge I think banawo noma ama-message ngoba bengiwathatha sometimes ngibhalelesimeni bathi mina ngizoya ukhathini edge ngoba ngisayibona nto ukuthi kwenzakalani ingane iyakhula ngesi khathi ngangifika kuyena washo wathi ena le ngane njengoba ilinyazo odokotela kanje isayingane ma ukuthi i-case yayo isheshe ikhusheke izokwazi ukuphila so ngabanalo themba nami ukuthi okay sho ukuthi ingane yami izokwazi ukuphila bathi yenzeumakhulu imali odokotela abanlana abakhokhelwayo but bakwazi ukuthi babeselelengane ngoba yayibona ukuthi ayikhubazekanga kuphele zoku ukuthi yahlala kakhulu yahlala kakhulu esisini yahlala kuye kakhulu ekhoeke manje ingane angazi ukuthi ngenze njani angisazi nami angisazi ngoba manje uma ngashiwa ngoba ngangazi ukuthi ngingayenza njani ngifunani nisize ukuthi nifumane ukuthi kahle kwenzakalayo ngoba manje abangitsheli. Sometimes ngifila ngathi bangithatha kancane ngoba ngingakwazi ukuthi ngiyikhulumele. Ngoba ukuthi ngibuze ukuthi kwenzakala ngikho izingane engingayifumani ukuthi kwenzakalani. Angazi kusuke bese kwenzelani. Bekufunde ngifuna umuntu ozokwazi ukuthi akhulume nami into namandla ngaphezu kwami. Ngoba nabo ngibatshelile ngabatshela ngathi ngizobhalela komphathi we-ed kodwa ngizofuna usizo ukuthi abantu abazobathi ngisize ngifumane i-closure for ingane. Ngalokho-ke bengangiphenduli kanjalo.
Ngiyakuthanda ukuba ngikubona ngoba ngikufisela ba isimo sona ubungozi ngale ukuthi sasabhekene nani kwala lethu amaphawu zomfantini mawumeli ethuya kuyamqaqa ukuze leyicala noma ngabe yini ikhisa kwenzeka lokho sisasayina phansi onke amalungelo akho awanikeza yalo umeli ama-right ukuthi into ethinta ingane nawe usisa funeke ukhuluma usizekhwela yonke umuntu ongakwazi ukukhuluma naye umeli angeke umuntu angaphendula kuyena ngoba ayikho into emphoxayo because une-agreement nosisi esayinwe phansi yama-powers of attorney. Ngisho singaya kuyena ayikho into engamphoxa ukuthi asitshele unless makuthi mhlawumbe usise kuhamba ufika lapho na-airtime angisafuni usizana nomeli ngiyamyeka ngithi angimtshalele ukuthatha omunye umeli.
Angisafuni ngoba ngizamile.
Ya vele inhloso yakho ukuthi uyamyekisa kahle kahle.
Angifuna yeke ngoba manje angikwazi
into ayenzayo
ungakwazi
ukunikeza ama-update ufike athi nokuthethwa naye yonke into ibe ngathi iyalula emveni koko anyamalala sekwaningi nangaze ngimbona kodwa sekwaningi nje ofisini lakhe athi ukhona andaye ufika bokuthi umuntu ahamba naye angamazi uma sifika ngaphakathi sifike kuthiwa akekho usanda
khulumaindawo
bala emhlanga
amakhesi anjengalawo ayodwa ngisho 7 years onenyezo but kufuneka kutshele iqiniso ukuthi sizohamba ibanga elide nakucela ukubekezela so istep akutshele njengamanje silasilinde isibamana kufuneka aphendule kuqala sibekezela manje uma kuthi uvale umnyango asakutshele kwenzakalani ngabe ngeke ungaphasithetheki ukuthi ingane isekhaya nalayitinidiliva
lazi yabona uma siyakuyena mna uma ngiye kuyena akaze ngithole kodwa amfoni lathi ukhona makeze namhlanje angifoni lathi asiphuthi umemtanga uthi ukhona uma sifika phaya sese kujwakele kodwa uma efike yamba yeke lamthola
then awafuna ukuba nina ngenjengoba kanyena azafuna ukumbona ufuna ukuba nabe abantu nje basayina ubambe yena efonini amakhe esemdila ngalo uthandele yena ngentando ukuze enze le ntando yakhe emfunayo and imali engane mingafuma vele angiyona yakho usisa yona bakwengane imali engane izoyifaka
kwi-trust and ngesikhathi ngimtshela ukuthi ngizotshintsha umeli wangitshela ukuthi ngahamba ngacela i-appointment naye ngahamba wathi asize somfica wamsathaday ngahamba ngihamba naye babengane masifika safika engekho yena sifica lo meli lo ebekuyena bethi uyena onake the case umr Thomas safike sakhuluma naye uma sikhuluma naye wathi yena njengoba ngithi ngitshintsha ummeli ngiyayazi na into yokuba uma ngaba ngitshintsha ummeli ngizophinde ngizokhokhela bona imali zabo lezi esebeyizisithile for ukuyihambisa kodokotela ngiphinde ngikhokhele nalo mmeli ngathi mina he ngiyakwazi wathi kuyo yonke into engithitha kufanele ngazi lokho wathi ngiyayazi ngiyakwazi lokho so ngagcina ngokumbona and umr Thomas ngesikhathi ngikhuluma naye wangitshela wathi case siyafinalize manje kodwa wagcina ngalelo langa futhi nangalelo langa ngikhuluma naye nje wemva yena usenede engimaziyo
foma ukuthi iyafanalizwa yini enzima ukuthi afile phazi naye ukutshela ukuthi amsesibhekeke elokho ekufihlela yonke information uma ukuthi siyafanalizwa yini elikhulu ukuthi ahlale nawe ukuthi liqinise ukuthi hhayi lekesele njengamanzi sesibheke endaweni ngokuthi
ngoba nami abogcina wami siye khona kukhona lo oya amele yena mengekho wathi yonke into seyifanalizwa kusele uba kusayine ngaba into nestate efana ba isayine yonke into seyi right kodwa emveni koko nje kwabe kwathuleka
no ngizokusiza sis ngizokusiza sis 처음으로 전화해서 같은 루터 상품을 투자하잖아요. 전화해서 understand and others who see it's not paying enough. Our English is shy. Tell them maybe English could be wrong, go right. But since you're in the book, but who sees off again in other way? They understand you're holding your body. Never mind, I know you want to be for a chat account. So keep her level 3.5 in here. After we would see there was that in time, now maybe the book could have seen another one. I find that. Ele chama aquela bomba, chama aquela bomba ali, chama aquela mesa. Fui na velha, isso é na top living, sem filho se fez o dia, na parte do ele. Tudo que tu não ganhou.
Ah, velho, o barco.
Não, ninguém me dá essa forma de muito boa, de manter a caia, mesmo a bola lá, né? Não me dê. Não está nem antes. E não estou indo de folha. Quando isso me aprende, não tem o meio do passado, do passado.
Siapa?